Hey, yo. Hey, Niyaji. Can I find the distinct ones before the trending ball? There's a pressure tons in the shit. Oh, Niyaji. Oh, Niyaji. Is always VP. Burudika na mi. Changamka na sisi. Amka ukatike. Nani.
Azi, unajua ni vile unajifunika na kufia.